ukuri nyakuri kuranywanisha kurumba bumwe mu bantu kurumba kubaka abantu nabandi muruko rero kuvugana ukuri muri ubu Burundi twabayemo twibuka amagorwa yagiye arahaba itandatu itanu n'icyenda itandatu na rimwe itandatu na gatanu irindwi na kabiri inani n'umunani icyenda na gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harabaye ibinyoma bidasanzwe nuko byagiye birashikirizwa nuko kandi n'ayandi mabi adasanzwe muti mbega byaguye kuki siho ngomba gushika ariko aho bikunda kuva kenshi na kenshi ni kugukumirana mu butegetsi ni kugukumirana mu butegetsi na karenganyo mu byo gutwara igihugu na karenganyo mu byo gutwara igihugu aho ntuhagiye harava ayo mabi yamuka ku gicumuro none birakwiye rero ko dukudoma ko urutoki ibibi byabaye ngo ntibizosubire ngo ntibizosubire mu Burundi bwacu turazi yuko abanyepolitike bamwe bamwe mu gushikira ubutegetsi cyane mu kurondera kubugumya bagiye barakoresha cyane ibinyoma bagatanga amakuru atari yo cyangwa inusu y'ukuri ntibayitanga umurava cyangwa bakagira ubushakashatsi buhengamiye ku cyo bagamije bagomba gushikako bamaze gutora twebwe twemera Yesu Kristu umwungere mwiza adukunda twese yatwitangiye twese atwereka umuryango ducamwo ngo turonke ubuzima dutegerezwa kurondera ukuri kuzuye